This is something new.
Ndahamba, ndaya eMonti, ndabuya. Xasendi, ekhaya, bayabuza. Ndafika Ndavusa, ibotli, noLoos. Thama, imali, bendimfuza. Ndahamba, ndaya eMonti, ndabuya. Xasendi, ekhaya, bayabuza. Ndafika Ndavusa, ibotli, noLoos. Thama, imali, bendimfuza. Ngoba pusha. Bawufuna imali, then pusha. Push. Bawufuna imali, gotta push. Push, John. Theni, ningafundi, undiyeka, Niyathanda, undibiza, online like prrr. Zamu, pusha, lendlela, Amavili, azospana, kude, like skrrr. Abantu, niyatshintsha, I guess. This what happens when you want success. Zamathando, londo, ayisebenzi. Ngaphakathi kuyabantu, okay? Fula onke amacango, so melanin. White people wearing ties, get on melanin. No, zangandapha, nane, inane. If you ask for my price, I'm sending it. Cause I'm really that guy, capiche. Never been used to when I need. Kwa baba sebenza imali ininzi. Bani yaphina then mna ziphinda.
Kosi sikelele. Been trying to build benukele. I can never show my moves kulelele. So my balance I'm njengamagarene.
Ndahamba, ndaya eMonti, ndabuya. Xasendi, ekhaya, bayabuza. Ndafika Ndavusa, ibotli, noLoos. Thama, imali, bendimfuza. Ndahamba, ndaya eMonti, ndabuya. Xasendi, ekhaya, bayabuza. Ndafika Ndavusa, ibotli, noLoos. Thama, imali, bendimfuza. Ngoba push. Push. Bawufuna imali, then push. Push. Bawufuna imali, gotta push. Push.